Kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, nokukhala nokungcola kuvalelwe ngaphandle akungeni khona. Kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu akungeni khona, kukhona ikhaya lamaqhawe angqubileyo, kuhlala abangcwele bodwa lapho. Izono nobuhlungu nokuhlupheka akungeni khona, ngoba izobuya iNkosi yamakhosi, ngoba uzobuya uJesu emhlabeni. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, 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 haleluya, amen.
Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, haleluya. Ushe Nkosi yababantu,
ongiyathanda abangithanda.
Ushe Nkosi yababantu,
abangifunayo bayangifumana.
Ushe Nkosi yababantu.
Osibiza bonke abantu, bonke abantu mabeze kuJesu. Wena uzoshona ongenaye uJesu.
Amen, haleluya. Ushe Nkosi yababantu,
ongiyathanda abangithanda.
Ushe Nkosi yababantu,
abangifunayo bayangifumana.
Ushe Nkosi yababantu.
Amen.